Ai, e hia ke ngā whakamiharotanga a Steve Hansen I tēnei rā e te iwi kaua pea ki te kapa kua whakaingoatia e ia, engari kē ki te hunga kāore I eke. Ko tētahi o ngā tino whakamiharotanga ko te korenga o te poutaka no Ngāi Tahu o Liam Squire I whai wāhi atu. Ka tirohia e Rapaera Tawhai te hunga kua wairua toa.
He whakarite tonu I te tinana.
He's been strong enough to do what he thinks right for the All Blacks and himself.
Kātahi anō te uri o Ngāi Tahu ka hoki ki te whira tākaro mō tōna kapa te kapa mako, pai muri I te whāranga ki tōna pona. He oi kāre tonu ki a rite mō te whakataetai nui.
At the conclusion of the conversation, it was agreed that he would make himself available if we required him as a replacement.
Kāri ia I kōrero ki te hunga pāpāho I te rā nei, he oi kei reira o nā hoa tākaro, hei tai tuara mōna.
I'm sure it'll be disappointing for them and we'll get around them with that, but we'll pick them up. They've still got a job to do here and I'm sure they'll be focused on that too.
E o hōrere ana I te korenga o te tau tōhito a Owen Franks, kua ko tahirau neke atu ngā tākaro mō te kapa.
But unfortunately, we as the three selectors, we believe the game requires us to have big mobile number ones and number threes. And in this case, we just think the other guys that we've named are more so than he, and therefore we had to make a tough decision.
Ko te uri o Ngāti Proua, Jackson Himopo me whāia whiwhita hoki ka mahue ki muri.
Came down to Jackson and via contesting that fourth lock position straight out with Patrick. We saw Patrick's performance against Australia and we're really happy with how he performed.
He oi hei tā te kaiako, me rite rātau ka whara ana tētahi. Rapaera Tawhai te Karere.